Kumanze Baram.
Hey!
This is supporting local talent. Nataka tupatie ngoma yake moja, alafu tuingie finali. Nadat. Hivyo hivyo.